Nafasha dukuye nyare. Ndiyo ndikori areba reba nayo ngirikira kandi. Iyo jo jo bijigo bijigitu musozi. Aho yiriwe taru ntamaganya takahinda. Mash 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 mash.
Inka
imirima
nibidukikije.
Inka imirima nibidukikije
nikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi nibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
Turime tworore kijambere
tubungabunga ibidukikije.
Bavuze ko bitangije urugamba rwo kurwanya ubukene. Urwo rugamba rwo kurwanya ubukene rero rugahera ku kurwanya inzara. Umuntu wabuze ukaronka icyo ufungura, rero ubu ntituvuga ngo umuntu wabonye icyo ufungura gusa, ahubwo ufungure neza, dufungure neza, si ukurya gusa kandide. Nuko turya neza ibintu bifise akamaro mu magara yacu. Vision very current. Tuja muri secteur de production. Arabaze rero ni ministère de l'agriculture de l'élevage na ministère ya energie n'ibindi.
Leta yacu y'u Burundi, leta mvyeyi kandi nkozi, yarihaye ihangiro ryo guteza imbere ibisata vyose kugira dushike ku ihangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka w'2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Uyu munsi tuganira ku bijanye no gukingira ibidukikije mu gisata co guha gaciro imyanda yonona ibidukikije nyabuna ikagirira akamaro igihugu n'abene gihugu.
Iyi mbabura idufasha cyane cyane ibintu bitatu bikomeye. Ubwa mbere irosikra cyane isubiramwo ivaloriza iha gaciro urya mu biro rusanzwe uva mu moteri y'umuduga. Ubwa kabiri idufasha gukora gaze ahanyene ivuye muri uwo mubiri. Urumva rero gaze ugiye kugura amahera uca uyikorera. Ubugira gatatu rero igacidufasha gutuma dushaka iyo gaze tuyikoresha mu guteka imfungurwa atabiti turinze gukoresha, atamakara turinze gukoresha. Urumva rero yuko iyi dufasha ibintu byinshi. Cyangwa tuvuga tuti rero iri niterambere iri riratujyana neza na neza mushirwa mu ngiro y'irya mbono ishaka yuko Burundi butiza kuba bwifashe muri 2040. Ibi rero hamwe abarundi bose babyijukira tukavuga tuti dusezera amakara. Murabona yuko twoba dushize ku kintu gikomeye kuko ibyikoresha numubire imo bakuye mu moteri bari gusesa. Murumva yuko rero ko barakarusho gakomeye kandi rero bica bidutera intege kuko turabona yuko mu Burundi ibiti twa tubirembeje tubitema.
Ezimbabwe twe twazise kirikara nimbabura zitwa kirikara zikoresha umubire nkuko twari twabivuze. Mbo ubwa mbere twari twazise kirikara kubera uyiguze nta makara ashobora kurangwa mu rugo rw'iwawe. Nico niyo mpamvu twagiyise muri ubwo buryo kirikara, kuko hari izindi zitwa bikigiti n'izindi muga twebwe ni kirikara, kuko nta kara rizosubira kurangwa mu rugo iwawe utunze ino mbabura uzosigara gukoresha umubire.
Iyi mbabura yacu ni mbabura novuga kanitize ururimi iri nka special ugereranije n'izo zindi twari tumenyereye, kuko ni mbabura uza gusanga inyarutsa cyane guhisha ugereranije n'izo zindi nk'iz'amakara n'izindi zimwe dusanzwe dukoresha mu buzima bwa misi yose. Ni mbabura nk'akarorero novuga notanga kihuta namye mubona ni mbabura ushitse ko igitoki ibiraya irengarenga canke umuceri n'utundi twihuta cyane gusha mu minota itarenga 20 ubuhishije.
imbabura kirikara tuyisanga mu ishyira hamwe tera imbere Burundi Technology dusanga mu ntara na komine ya Gitega aho bita Karera ya Kabiri akaba ari ishyira hamwe ririko rikorera mu gisata cy'ibidukikije biciye mu guhingura imyanda ivyo twita mu gifaransa deshe
Societe Tera Imbere Technology navuga ko nishyira hamwe canke nkumbure cooperative yatanguye umwaka wa 2019 mugabo izahura ku mugaragaro mu uyu mwaka wa 2024 ishyirahamwe rikora iby'ubuhinga n'ubushakashatsi muri ivyo turamaze kuvumburamwo nk'imbabura n'ibindi n'amatara novuga ko ari imbabura za kijambere zitari zimenyerewe n'imbabura zikoresha ajya amavuta ya vidage umubire nta makara zikenera nta gazi zikenera nta nkwi nujya mu bire rero ajya amadeshi ajya amavuta ya vidage bakura mu miduga mu mamoto niyo twakoze kubushakashatsi kugira ngo bishobore gukunda ko dushobora kubivyaza umusaruro kuko aheshi wasanga yasese ku magaraje canke bakasesa ahandi cyo dufate rero ingingo natwe nk'abajene ko twakora ubushakashatsi kugira ngo dushobore kuraba ukuntu mu bire twovyaza umusaruro ufashe twebwe abende igihugu kugira ngo dushobore no gufasha mu gukingira ibidukikije kuko twasanze zikoreshejwe cyane zino mbabura n'ibiti byo kingirwa cyane kuko nta makarasi yakwicirwa kandi n'imbabura zikoze ku ngabwa none nta kibazo na kimwe zitera zikomeye ziramba zikoze mu buryo buke tugiye ku matara amatara novuga si nkajya yandi tumenyereye mugabo kandi ni nkajya yandi usivye ko adakoresha sisteme nkajya yandi akoresha dukora rero amatara mu bwoko butandukanye ubwa mbere akabijya karimo niko dukora amatara y'icontrol yiyasabwije akizimya bukeye ari mu bwoko butandukanye novuga ubwoko bune hariho ayo gushyira ku mabarabara ashaje ku mishwara y'izuba gushyira ku mabarabara mu bibanza bitandukanye atamayaga nkoba akenera ubwira kabiri ni itara novuga riba ririmo camera de surveillance ushobora gushyira mu kibanza cyose cyose ahantu ukeneye gufata amakuru yaho uriri mugugira gatatu na matara yiyasa abonye umuntu akacavuza sonete twe tuyita matara afata abasoma mugugira kane na ma projecteur asanzwe gushira ku rupango n'ahandi yanenyere mu systeme yiyatsa bwije hanyuma akizimya bukeye
mu gihe ibidukikije bibangamiwe na cane cane guhonya amashamba imigambi yo gukingira ibidukikije ishishikara kuvuka mu gwaruka gwakuye amaboko mu mpuzu dushobora kwibaza tuti imbabura kirikara bayikoresha gute
muri make imbabura yacu twise kirikara ni imbabura byukuri yoroshe uri kuraraba yoroshe cyane gukoresha kandi itwara uburyo buke cyane nkuko mwagiye murabyumva rero idonido giyuko ikoreshwa nuko gukurikira ubwa mbere usa ubusanzwe ufise iyo mbabura icya kabiri nuko etapu ko zigenda zirakwirikirana ufise umubire uwo mubire nawo ukaza gusubirira ya makara mu zindi mbabura twa dusanzwe tumenyereye cyanke ya yandi magaze rero uko bikurikirana nuko iyo mbabura ubwa mbere cyo isanzwe yifitiye reservoir iza kujamwo wa mubire rero iyo reservoir icambere wihutira nuko ubanza kugushiramwo uwo mubire muri reservoir yawo ama umaze kuwushiramwo niho uca wugurura hari irafise iyo reservoir isanzwe ifise akarobine wugurura kameze nk'izo robine z'amazi z'amabomba rero iyo aho niho regrage yose ibera ubwo bubiko ubusanzwe buriko ako kabomba uzurakoresha mu kugurura ni naho rero hari urupimo urugero uza gukoresha mu gutekesha mu kuduza umuriro kugira ube mwinshi canke ugabanye ukoresha kariro gakeya cyane mu uriko urayikoresha kuko twebwe imaze gufatwa tukubwira ukoreshe imari imwe rimwe ku musegonde rero iryoma uza kuriregera kwiyo hako kabomba kugira bikunde neza ko uza gukoresha ya gwa rugero twebye twakubwira gukoresha niho uza rero gukoresha rya mari imwe rimwe ku musegonda canke ukagabanya canke ukaduza ibyo byose niho byose ubiregerera umvise ko twuguruye umubire uravuye muri mubwo bubiko bwayo uramanutse urinjiye indani mwishiga hagi indani urubeya ruza kwakira rumaze rero umubire umaze gushikamwo uca ufata za mpapuro izi mpapuro zisanzwe izi zarizo zose z'amakaye bisanzwe ugataburiramwo nk'impapuro nka zibiri canke zitatu nigo rugero twebye dushobora kukubwira ukoresha kuko natwe ubwacu nigo dukoresha rero umaze kuzitaburirayo uco uvanga ucufata agati ucufata agati akariko kose ukacuvanga za mpapuro ukazivanga na wa mubire umaze gushika indani mwishiga aho uri kuravanga izo mpapuro kuba rukugira izo mpapuro zize kuvangana numubire kugira nizaka zize guhera zicika umunyota hama hasigare haraka umubire wonyene hara kandi no vuga cye nongira ko kugira muze kumva umuco w'ubuhinga twaba twarashakashatse kwico kugira ubwo rube yavyukuri mwumve ingene govuka muri make izimbabura zacu ubushakashatsi twarondeye twakoze ni twarondeye ngene umubire wo kwaka umubire na mavuta dusanzwe tuzi iyo uyacanye azana umwotsi muri make rero twebwe ubuhinga burimwe nuko tuza kurondera ingene wa mubire ushuha turawucana umaze gushuha ukacuvukisha wa mwotsi ico kugira bize gukunda ko waka wonyene nuko ucukenera i oxygen duhema izimpemu twebwe umuntu akenera ahema rero zimaze gushika indani nuko twebwe twaciye turaba ingene wa mwotsi wo chika gaze yaka ishobora kwaka yose nyine gahera ikaka muri make rero twebwe twashakashatse ko wa mwotsi umaze kwaka umaze kuboneka haca hinjira iyo oxygen itwebwe na twebwe dukenera duhema bifatanye bica bicika gaze niyo yururube ya rero muza mubona gwahindutse kaza mubona yamba buririkiraka nta mwotsi rikirerekana ko basukacha uteka ushira ku isafuriya tumaze gushira ku isafuriya abahasigaye ko turegera gwarugero gw'imarimyeri imwe ku musegonda kugira bize gukunda ko ukoresha uburyo buke cyane ugateka ibintu byinshi niko rugero twebwe tukubwira kugira uze gukoresha umubire muke cyane cyanke uburyo buke ariko uteka ibintu byinshi niho ucuregera rero iryama uca ugira gwa rugero rw'imarinyeri imwe ku musegonde
twibutse bari ko bakurikirana ikiganiro ko imbabura yitwa kirikara ikaba ikoresha imyanda y'amavuta ava mu moteri benshi bita umubire ivyo bikaba bifasha mu gukinga ibidukikije kuko bizigama ibiti vyociwe bikongera bigakingira ivyiyo micafu y'umubire yokononye none izo mbabura boba bazikora gute
dukoresha ibi vyuma dusanzwe tumenyereye amatore vyuma biri mu bwoko bwa tore tugakoresha kandi amatwiyo mu bisanzwe ibikoresho dukoresha byinshi kwinombabura tubikura ahanyene mu Burundi ibice nka 80 kwijana bigize inombabura byinshi tubigurira hanyene miki gihugu cacu nk'ayo matore ayo mabati dukoresha menshi tuyagurira hanyene miki gihugu twavuze kwiyimbabura ikingira ibidukikije nimbabura kandi vyukuri uri kuraraba hariho bimwe bimwe biza gusanga biri mu gusukura isuku kuko yitangi dukoresha hariho udukoresho dushirako nk'imifuni kizo uza gusangira iko hejuru kwitangi tuyikoresha tuyikuye kwa bwa bukopo birirwa baratama mabarabara bumwe buvamwo amaji atandukanye n'ibindi ubwo rero buradufasha cyane hariho bimwe mu byo budufasha gukuramwo bwa bufuniko duza gukoresha kugira dushiremwo ya tangi ego hama ikindi kuyo tangi nyene hariko na karobine ka kabomba ako kabomba ibi byose ni bikoresho tuza kugurira miki gihugu nyene cyo Burundi tubikura hanyene ego mu masoko atandukanye kwino kugira tuvukishe iyimbabura bikunde ko byukuri ibaho nuko dukenera icuma gisudira twidukunda kwita ngo ni poster sude ico turagikenera cyane kuko nico kiza kudufasha gufatanya icuma kimwe n'ikindi kugira bikunde ko tuza kunga bimwe n'ibindi kindi turakenera cyane ikindi cyuma kidufasha gushira kurugero novuga ego kurugero canke amamezir atandukanye y'iyo mbabura ni turakoresha icuma bita mereze ico cuma kiradufasha cyane kugira bize gukunda ko dukata urugero amamezir atandukanye dukenera kwiyimbabura ikindi tuca dukenera cyane kwinombabura ni nakuma akadufasha gufatanya canke gufatanya kuko mwumvise ko iyo tangi dushirako iri mu bwoko bwa plastique kandi tuza kuyishirako tuyifatanya n'ivyuma rero hariho ivyo ibindi ikindi cuma kica kidufasha twita irive nico kiza kudufasha kugira bize gukunda ko dufatanya ya plastique ni cuma hama ibindi tuca dukoresha turakoresha amakore iza gufatanya ayo ma plastique n'ibindi kugira bikunde cyane ko duhoma ibi ibyo tuma hatava kuko murumva ko harimo nibiri mu bwoko bwa plastique nyene birakenera rero kore kugira bikunde ko duhoma
abegereye hakoregwa izo mbabura barashima ubwo buhinga bakemeza nuko bafitiye akamaro
kubisanzwe ntacho nayigaye ko n'umuntu mutoya atifise iyo mbabura yoyigura kuko icungura umwanya nasanze kuko baraduhaye twebwe iminota yank'itandatu ndwi bashize kwa amazi yocumba ubugari bwa saa sita ndavuga nti nigitangaza nukuri camba witera amashugwe camba wishime naho turi abantu bato bato nabonye umenga woyisubuka yiyegereza ko turabiye nko ku makara y'ubu ikiriro cy'ibihumbi mirongo ine ukoresha umubiri udashitse igihumbi umunsi wose nasanze ari akarusho ku banyagihugu
ubu buhinga uretse ko bwirwa ko bwari hafi yanjye ntabwo nashotse ndabumenya nayibonye ku mbuga ngurukanabumenyi kuri Facebook cyane cyane sinibuka nimba yari imbere cyangwa cyari ikindi kinyamakuru sindacibuka neza hanyuma ngerageza gushakisha ndabe abo bantu ko nabona umenga ni ibintu bidasiguritse umubiri tuzi ko aho duca cyane cyane iyo tugiye nko mu gisagara ahantu hari amagaraje dusanga hose hirabura bawusheshe mugabo ukagaruka ukaza kuba ingirakamaro kikaba igicanwa na burya tuzi ko ubundi aho bawusutse usibye ko n'imvura iguye utembanwa n'imivo ukaza konona mu myonga n'ibindi kuba rero hari ubundi yotora ubuhinga wokoreshwa aho kuba umwanda kikaba kimwe mu bintu bidufitiye akamaro byarantangaje hanyuma ndahava ndashakisha ndaraba abahinga aho bariko barakorera akarusho kariho kuko ku munsi wose hakora iritiri imwe y'umubira iyo ritiro nayo igurwa amahera igihumbi ariko ugiye kugura amakara y'igihumbi sinzi ko woteka n'ibiharage bigashe n'isuku harimo akarusho hanyuma hakaba n'akandi karusho umwanya cyane cyane abarundi ikintu cyitwa umwanya kiratugora guharurira ariko hariho umwanya nawo ko ni mbabura dufashe imbabura isanzwe urashobora kuyifatisha ukarindira nk'iminota nka mirongo ibiri kugira ngo ubone kwifashwe neza mbwa yoyo nibaza ko iminota itorenga itanu
urongoye ishirahamwe tera imbere Burundi Technology avuga ko nubwo biruko bafise intambamyi bahura nazo
mbere no vuga ko intambamye nyamukuru arizo uburyo buke n'ikibanza dukoreramo gito kuko nk'ubu mu gice imvura ikibanza dukoreramo ntigisakaye turose nk'amakomandere rero bishya bitugora ukuntu tubikora rero turifuza nk'abo dushigikira ko bo dushigikiza ikibanza kinini n'umutahe ukwiye kuko twasanze ivyo turiko turakora bisaba umutahe ukwiye kugira ngo dushobore kubishikiriza bene gihugu biboroheye nko mu ntara zose rero dusaba ubwa mbere ikibanza ciyaguye kinini yere shobora gukora ari mu twisanzuye kuko dukorera muri domaine zibiri ivy'amatara n'imbabura ivyo rero ntibishobora gucangana hamwe n'abo dufashisha uburyo kugira ngo dushobore kubikora neza tubishikiriza abakiriya byoroshye bibaye ngombwa nko mu gihe byaba bimaze gutora umurongo tugakariza ubumenyi mw'ibiti ko turakora kuko keshi dukoresha impano
ubu buhinga bwo gukoresha izimbabura buje gufasha mu gukinga ibidukikije kuko bigabanya umurindi wo guca ibiti
inyishu iza idukurira ico kibazo cyo gutema ibiti ni inyishu yo gushigikira nico gituma rero nka twebwe muri ubushikanje bw'ibidukikije burimo n'ubworozi iyi inyishu tuyifashe nkama tukoma tugire iyiwacu kugira ngo tuze dushike ku rwego aho imihana izoheba amakara igakoresha ubu buryo buciye novuga bukoresha ibintu dusanzwe dufise mu Burundi aha rero kugira rero tubatera intege ubwa mbere tuca tubanza tubashorere tuze kuraba ko bikora neza kugira ngo ejo nitwatangura kubikwiragiza igihugu cyose tuzobe tuzi ingene bikora ico ni ca mbere ubugira kabiri aba nabone cha tubashira mu mugwi w'abantu bazokwitabira byahiganwa novuga foire agricole hamwe abantu bose bafise ubuhinga bahurira kugira ngo berekane ibyo bakoze aba nabo bazoba batumiwe bazanye n'izimbabura kugira ngo bamenyekanishe buno buhinga kandi byo rero bizoca bifatana nuko tuzaje tubaronderera n'abadufasha kugira ngo ubwa mbere babanze babone ko ubu buhinga buhari hamubwira kabiri tubereke yuko natwe twatoye ubundi buryo bwo gukingira ibidukikije ariko rero hari kindi rero gikomeye tuzobafasha nuko murabona yuko umaze gukoresha iyi mbabura hari ibiti ubu ukingiye kubera bidasubira kwicirwa ibyo biti nabyo nkuko mubizi biratubikira imyuka mibi imwe twita COD iyo myuka rero mibi ibiti rero burya nibyo biyibika kugira ngo nabyo biduhe impemu duhema byumvikana rero yuko ukoresheje imbabura hariho ibyuka bibi uba ubitse ubu ukinga ibidukikije musanzwe mubize rero yuko hari ubuhinga bugezweho kuri ibyo byo gukinga ibidukikije mubita credit carbone marché credit carbone nuvuga yuko rero wamaze kumenya ibiti wakingiye n'amatone y'ibyuka bibi wa ibiti utaciye byabitse bica biguha rero bikujana ku isoko mpuzamakungu yo kuza kugurisha credit carbone ibyo nabyo rero tuzobafasha kugira ngo tubarondere umuhinga mpuzamakungu azoza akabaharura neza ati mbe iyi mbabura yabise amatona angana gute y'ibyuka bibi kugira ngo bashobore kuronka inzira yo kuronka ayandi mafinansema aciye muri credit carbone ibi rero biraduteye biratuma rero twaje kubagenda kugira ngo tubatere intege kandi n'ikindi twobemerera kubera dusanze aho bakorera ari hatoyi turashaka kuzoraba ibishoboka kugira ngo tubarondere ahandi bakorera tubongere tubafashe no kuraba ingene amakomande bafise yoshobora gukorwa kuko bavuze yuko barafise amakomande mugabo kubera uburyo buke ntibashoboye kuzikora murabona yuko izi zose izi nimbabura mugabo zitariko zitarahera gukora kandi hari abazikeneye byumvikana rero yuko tugiye kuraba ingene twobafasha kugira ngo bashobore kuronka uburyo bw'ingene bashobora gukora ibyo abagize amakomande babatumye aka rero naka novuga yuko ari nk'umunsi witeka kuri bo no ku gihugu kuko ubwa mbere igihugu kizotuma gikingira ibidukikije hama aba nabo batume baronka uburyo bwo kwibesha ibi rero turifuza yuko uru rugendo ruzobabera ingirakamaro
turi kumwe twese birashoboka ko dukingira ibidukikije gutyo tugashigikira yambona kazoza igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060
inka
imirima
n'ibidukikije
Inka imirima n'ibidukikije
ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi
Turime, tworore kijambere
Tubungabunga ibidukikije